le hlabula lena e be la o qetela le o le kitika ha o batla din tlatse e felletse etela covid.coms.org.za.
Bokamodi
Mori
Gensena
Akeru Fume
Wela Adi Benga
Aman Benga
Nali Nefasi Mamedi Wale Sedi FM Dume Inna Tebo Homolo Lififing Legele Ngolo
Asimohe mamedi wa tsabele tsole seri FM ke metsotso jole mashomo mabedi ana le mesiwe meraro ka mora hora ena ya pele. Ha re sa senyana ko rena le Semito a itse ntho tsa tumeng ka tsona. Semito ha re engwana mme.
Kitsama hile lele fasilo hle. Ki batlana le ya tshwana le wena Ki pota poti le lidi tava seritelele Fela a ki somoni wa o tshwana le wena Hey Le bona ha ke kapatsa jalo ma shiya di khomu Ke tsila ha le ba ma tsinya jalo ka mutumo wa dinonyana Le ma tsoma hoi
Can you lose a little?
Jim, I'm not my dear, I'm not my dear, I'm not my dear.
Yes, yes, yes. Kisemito, ki semito, semito, semito. Wetsantosa atumenka tsona tsebeletsong ya Lesedi FM. Semito. Rinkele he ya uqatela ngwana mme ke tsepa mamedi mali ntengwe ntsana tfetso ke Valentine.
Yebo.
Awemba.
Shining silver,
Yes, Samito, relevo, one of me. Yes, I do mean Sanajin and Grisamito. Our really well, Ketika Valentine Hamonati, one of Mima.
Tangin that,
look at the Galaman.
Ke hotel la Velcomo Lee Springs.
Oh,
okay.
Kotiamos,
four.
Ah, Scabiza Yaka, dang it, Ophelia.
All right.
What let's argue someone if I say it's really Agasako. Thank you, Kissemito. Harabisem, maybe what's a bit of solid Seria famous in McCallahan, a rota consaretia, Minoka, Waterloo, Honatian, Montoya Salanting, the Papsin Savonata Hasso, Bloomfontein, a critical Cecilina La Valentine. Casasa, let's a king, Semito. Hajwale he setaleng hotla mune ya hlanka bona ka late brand ke bua jolo ka star achalale mune no ke mutlo ona mona maqhubunga na tsabeletso ena ya lesedi re bapala pina tsa hae abina ka sesotho ya tsiba hore molin tengo sonso o le malala la hosi ba keng sa hotlo u tlo rena be mune enwa o re tsoretse di feng le tsatsi lena la ka jeno iri ke lukse taba ena ya hore o ka re boha kae o ka re boa Facebook moholi YouTube Twitter hareyo mamedi wa tsabele tswale sedi ke gola o ntse maketse re ska be mohlomong batla gore sheba mane ho Twitter fela heka tla soma ba ka ke benga ba qojwa re ho YouTube ya tsabele tswale sedi FM moho le Facebook hela star ho jwa ngwana mme
excuse ho jwa mkhosi
e ke tsona ho handle mkhosi wa
ka ai ke handle ke handle
o tsamaile handle lady brand wa fitla kwa no Bloomtown
ke tsamaile handle the best
ke tsamaile ba bona di portfolio ka tsileng ka mo
ah ka ba ka batla ke tsuma the best
all right alse ke tsa nyana ko he star chala le o tloro tle ka mmino ngwana mme re tshwere concert mme medi wa tsabele tswa le sedi nate fela la pe mo mo lenteng yona he ke star chala le o tswa ka bona ka lady brand
Wanna know what must do?
Kista Chalale, mabedi wa tshabeletso le Seri FM. Re ka re ke begile wa bona taba ena ya COVID mogotsi wa ka. Ka re ke begile sechabe mana ha o qeta o utlwa. Wa mphuma. All right. Ke mabedi ele shome le na le mosolo mong fela metso pele ra o renge ye. Di jwale ri tlwa taba ntsa ra bobedi. Ke utlwile magisto le star bua mo mogotsi wa ka. Le re le batla gore le rotlele pina e re isang mane ditabeng tsa rabobedi ke batla ba re shapele pina ya ntho ke Marvin Gaye.
Let's get it on.
Pare lukisa fela microphone wa ako re lukisa fela microphone wa hao mokgotsi waka. Magisto, ako bua le nna fela kutlo
gore. Two screws a bell. Let's get it on. Let's get it on.
So yes, baby, let's get it on, baby. Yo, wana le etsa jwa. akore o tle kre atabeng tsa ora bobedi re se se fela ka metsetso e supileng ke batla le rotlhe majisto mamedi wa tshabeletso le sedi fm go dubeile jwale fele re tsantho tse re tumeng ka tsona happy 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 Valentine's Day monna ore otlela feng majisto re setse ka metsetso e supileng majisto
easy like Sunday morning.
Easy like Sunday morning. Oh yes, oh yes, baby, oh yes.
Can stand the pain, yeah.
Aye.
Yeah, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, just think you don't know the name. But I'm back stored and borrowed because of me. You see a backstory about love.
rang. Oh, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Give my sister, you know, maybe what? My sister.
Screws the
bell. Hey, man, I call it screws the bell.
Screws the bell.
Holy City FM.
Holy City FM.
Oh, yes, I'm easy like Sunday morning.
All right, brother.
But just also, okay, what's like Haruna? Thank you. Official Leseria family YouTube o tla bona tsena tsohle ka wotlowa mamedi hantlo di mahlo ho ratya bobedi ene ke tsabeletso ya Leseria FM SABC tsena tsa hore bobedi di balwa ke the chronicle konelo le gafula
khaso yena ya ditaba ho Leseria FM o itlisetswa ke SABC News ri kemetse ha re kgethe nkuka.
Afrika Borwa na go ena e ona ha ya rona le lefatshe ka kakaretso di wetsweng ke sewa sa coronavirus.
Ha re ipaballeng, re duleng ka malapeng, re itlhokomele, re tsebe o dula re bolokehile.
Ngwanesuye, ha re qobeng, ha re qobeng. Ntho e ka etsang gore re iphumane, re fumane tshwaetsena ya corona. Ha re baleheleng, ntho tse ka re bakelang mathata. Coronavirus a se papadi. E ya bo a se papadi.
Nete fa sa ho hlapa matso ha ho gafetsa gafetsa. Ba ke nsa metso le mashume a mabedi. Ho qoba ho ata ha baetso e.
Hopona, dula o sile sebaka pa itsa ha o le motho e mong.
Ha re mamele mmela wana le dipehelo tsa lockdown. Tse beilweng ke mo president wa naha, Ntate Cyril Ramaphosa. Mmoho le matona a hae ho lwantsha kokwanahloko ena ya corona. Ha re ipaballeng, re itlhokomeleng.
Mamedi wa tsabeletso ya Leseria FM ke Skuza Bell, ngwana bora Gina Bell, ga etsedi a Petila Bell. Kopana le nna maqobalo o molong wong le sonta se 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 seng. O kia lwe, hata di ansa, o tloka ora le shimele metsimedi mosi a re fikela ka ora ya rao. Ya dansa da tere ya kwara, homo dante fela. Sonta, ri ketlile mmino go go nna. Dibi, kana le kgetho ya hao jaaka mamedi wa tsabeletso. Tsedi mo re ba palang pidiantse ya sano, tso ni tata. Jole, se fe. Ke tsamole mo, se fe. Ho ha. Mamela tsabeletso ya Leseria Family Skuza Bell. Kapo ngwana.
Le Sedi FM. Kimme.
Hello, dumela mo mamedi, ke Thuli baby. Tsholana moletsane ka sebele. Mamela le nana ola mathimalodi, manta huisa la bohlano bekeng. Mona waithuta Prof Lesedi le boithabiso o tloa ho renya borong ho fitlela ho renya le shume le metso e mmedi kwa bana le nna hona temo
Lesedi FM ke molelwa.
That's a breakfast show Monday to Friday 6:30 we are 9 o'clock.
E bana bro la tloa sa le fa tukada mantsa o tlela la bohlano jalo ka sa tshilo kha itse ya ka o tloja monate.
the biggest the morning drive of Holy City FM.
Hey, la usle vale tsadi papali tsa ngwana so ke di tshwere manta o futa la mhlano half past 6 o futa la half past 11 o seng ke re di a tsa baba di forreshe di boleng di na le ju
yo ba ke bona to break fast show manta o futa la mhlano re a baba ja
yeah yeah
ri fimolane to 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 pomolane
yeah
le CDI FM ke mo le
Malanga le bitso la ka kitabo the bundle of joy moko.
Dimeri sa tshe mwana ngwana na ha ke dikile di bage sene Lady Soski.
Ar go pane re bitso skim sa drive re go beletsa afternoon drive.
Mamela se tshe ke na ne o le na mantsa ho putela ka la bohlano beke. Ba ke nga tsa ho e bo ga go le go tshile.
Hala hala right now.
Inside pagat. I am wellness.
Le CDI FM. Ke mo lelwa.
Ma Afrika borwa nakong ena e ona ha ya rona le lefatshe ka kakaretso di wetsweng ke sewa sa coronavirus
ha ri ipaballeng re duleng ka malapeng re itlhokomele re tsebe o dula re bolokehile
ngwaneswe ha ri qobeng ha ri qobeng ntho e ka etsang hore re iphumane re fumane tshwaetsena ya corona ha ri baleheleng ntho tse ka re bakelang mathata coronavirus a se papadi E ya bo a se papadi.
Nete fa tsa ho hlapa matso ha ho gafetsa gafetsa. Ba ke ntsa metso le mashume a mabedi. Ho qoba ho ata ha tswa etso ene.
Ho pula, dula o sile sebaka pa ke ntsa ha ho le motho e mong.
Ha re mamele mmela wana le dipehe.
Ha re le bowe.
Le scusa be.
Harle bo the conical ke kone le gafola ka diteba tsena a saura ya bobedi mabedi metso se mihlano ka mora hora ena ya bobedi re kena mogatlhelong wa boraro e lengwa o qetela wa kialoena meka jenele na kialoena ena he especially molemo wa hao jola ka re ketika jola valentine ke nalao sia mo tle mona he ke nang kosi hello nang kosi
hey
ho jana nang kosi
ke toka
o shapo
ke shapo
yo sore jwang covid 19 ke a tsiba di bidi ya Allah hey wena o renga covid 19 ditse
na go ntse le very difficult hona jwale ho thata ha holo holo fela because ha re khone etsa chalete the way ne re tlamile re etsa chalete ka teng and this is the only way e re khona ngwe iphidisa ka yona I wish go ka ba letsela yo mo president a ka re kenyang
eh right ke Valentine o reng o balatedi ba no nkosi le mamedi wa tsabeletswa le sedi
o ke bala ka letsa le rata le monate ha holo le rata ke ntentle
eh
mphoetsang ho ntate modimo I wish hore ba tswarane hantle ba hlomphane ba ratane
Mamedi ke na nkosi o tla re fa minuto no jale ho fela metsi nge mashwa mararo ka moraora ya bobedi ha re ya khaizedi
pine na ke ngoletse batuka ofela ba dilanang le what we call gender based violence ke a tseba ke valentines but hasi ntshegetle meleng re imaze yona gender based violence ha ya loka this is ndixolela
Ere ke le kotlele mpali ya moretsana nte bali She met the man of her dreams but now she's living in jail for a murder see Mahlonga batshele boso seno masiu pelo e rata madi Ke tle ke fetso di bua tsa fatso and we wonder why no matter what you put her through runs back to you oh why oh no 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 matter what you put her through she still runs back to you oh why oh baba wonde qale le wonde qale le Drunk and obsessed, I got cuts on the lager. Becca going crazy now, begging for life, kicking and screaming, pushing. She finally loses her mind, grabbing the knife for you. You wanna die? Stick 'em, going crazy now. Stick 'em, oh baba, on the bullet, bang.
This song is about but what's different about Mutuna and that? Kurala ni Levanda Baba. Okay. Olona Leva Sadi Fella, so it's called Landaughter. Let's go.
on bass. Featuring Shane Justice. Keep an eye out for Khalida. Hey. Hey.
I would have given you all my heart.
First card is the deepest, baby. Oh, yes. My very keen on Gosi, Unzaz and Tosa to Minkasona, Hopola Hair, Kitika Joy of Valentine, Unzaritz Ferry, Solapil Hazeli, Babedi Banyaka, let's Malapinquan.
All right, the next song is called Bielekaya, Enera to our Holy City FM.
Yes.
And that's the reason why he ends it today. Lila Pekin Tabasho, Kaskuzabel.
Yes.
Batho ba bontate batho ba bomme ba lahlileng malapa a bona come back home khotlelang mahaye you know lelapa ke lona letsang community so this is Buyele Khaya. Shoni Malaba on keys.
Dada, where's it gonna be? Thank you.
Nobody like Scusa Bell. All right. Kapo ring o urmang donkos.
Kibua kawe.
Oh, Valentine. Hey, ho tlhemba na beso go na re batla mino re thabile a holo. Mabedi metsotso e mashomo mabedi ana le metso e mihlano ka morao ra ya bobedi re ntse re hatela pele le nonkosi. Ke tse pota re fatse pedi tsa o qetela ka morao mone he re hatela pele. Radio ha ina dead air. I get to laugh at me also so hard in that. A woman.
So, totally, it's going to go way back into time. Been in a cab with Sivahale, moved to Vahale before home on my piano. So, get a little couple and get us a favor, and a couple of sing. My mama used to tell me never to fool around with that L.O.V. Hey, guess what I told her? Yo, I went to Nasavavini. Hey, oh mama, want me? Why ain't Giala? And Tim don't know me. Ungabatala, ungabatala. Lights of a chorus. Hi, more lights of a chorus. Ut, yo, I went to Nasova. Sitla, get in the mountain, no way. Tando, Racono, Shayang, a parati. Babelula, now, Nama. Yo, I went to Nasova. Sehla ngeneje ngamathe nolwimi Tando lwakhulu mshaya ngaphakathi Kikubakethe iyo awe salilasa Come on, say Iyo awe Sing! Hey! Iyo awe Sing! Higher Iyo to fool
V-E. Guess what I told her? Yo, I acting myself a Billy. Thank you. Shall I get a letter to Pinayagonaya Dilasi? Lemametsi Nonkosi Sokoi, all the way from Botshabelo, Section C1. Ketsamaya le Hloni Molaba, Sia Malaku, Shane Justice, Bamatsebang, Bareki wa Jello. Hi.
Alright, kapa fali di handle tsa hao, Twitter, Facebook, ba o thola kae?
Oh, Facebook le tla nthala ho Nonkosi Noxi Sokoi.
Okay.
Twitter le Instagram ke Nonkosi Music.
Au wemba.
Amen. Hey. I bet you think this song's about you. I bet you thought you'll pull me down. You think you're one of a kind. Say, I bet you think this song's about you. I bet you thought you'll pull me down. You think you're one of a kind. I've seen it all. When nobody really cares for you after the storm, my wings are ready to fly. I'm a warrior. I can do whatever, be whatever. I'm a warrior. I'm a superwoman. I am a warrior. I can do whatever, be whatever. I'm a warrior. I'm a superwoman. You thought it would end when you were not there. Lonely when you left, it was all in your head. I can declare I am at my best. You thought it would end when you were not there. Lonely when you left, it was all in your head. I can declare. I've seen it all. Hey. When nobody really cares for you after the storm, you superstar. Hey. My wings are ready to fly. Fly. Hey, I'm stronger. I'm prettier. I'm more successful. Hey, check, 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 check. Good luck. Hey, let's away. I flew my medical studio and I get to be alone. Hey. Said I remember when we used to say in the government yard in Trenchtown. Hey, about serving the hypocrites as they were. As they mingle with the good people we know, hey. Good friends we had, good friends we lost, child, hey. Along the way, yeah. In this bright future, you can't just forget your past. So wipe your tears, I say, hey. Say, no woman, no cry. Everybody sing, come on, say. Say, say, no woman, no cry. Yeah, I said, no woman. Yeah, yeah, one more time, come on. Say, no woman, no cry. Everybody sing, say, no woman, no cry. Hey. Leave little darling don't shed no tears. No woman, no cry. Give it up for my band, my engineer.
Yo.
Zandile.
Nonkosi, yo. Kore o retsetsa mo ferefere ga itsedi ka re lebile a holo mane. Hey, ha ke tsebina ane ka reng. Ha ne ka re. Ha ne gele di concert tsa mmini ne ga tla re we want more.
Yeah, yeah.
We want more. We want more. Oh yes, ke lebile a holo le o re bent ya ho ke mang monna yane.
Ke Shane Justice ke tswala ena botshabelo.
Hai monna wa botla ka tabe. Ke yane want to wa jellwa ke.
Bona
o tla wa jellwa ka ntho. Ka katara. Hey, phami ya bohloko. Bass guitar.
Ke Siyamalaku.
Siyamalaku.
From Odenda.
All right.
And then this is Hloni Malaba from Virginia.
Virginia. Oh, what would keyboard to move no ke thabile ho lo kgetse dia ke se ka re head ntwa di bulelo he ba ba medi ba tla hle ba le buke letsen ba bona ntho tsena tsa di dietsang ka botlo we tse Facebook o Twitter we mejwang
Facebook Nonkosi Noxi Sokoi Twitter and Instagram Nonkosi Music
kgetse di ke le bile ho lo ka ofela re tlokomeleng COVID-19
ke nna ke le bile thank you le sedi
thank you kgetse dia ka
amen
Hasimo he mamedi ke nonko si mitsutsu mo shemo mabedi jola na lemiso e supileng pele ra o renga ya boraro ri kitika Valentine ka style mona o jola re tloe kwala le magisto mona o teng tloe kwala ke a tsepa lo no dimela mo le ntseng o ntse o hlile o kitika akeleng go tleleng thohle bana pele o lokolla mo pinyani ya kane ya selekela ento ka ke tsebe akwe o tle mo diga ba o tle mo diga e o tle Hey, 7th Avenue. It's hard, Diga. Ke batla ba enyulle ka mona ka di pups tsa gaso. Take it away. Oh, Morena. Ay, warm red. J health. Ay. Yeah. All right. All right. Oh, Baba. Sasa. Oh, wana pina nge tsa mofrefre. Ke le bona ba skile bila holo. Thank you re le bua. Ire ha re nwe metsi a nyanyana ke a tsapa DJ Diga mono re hopotse mamedi mono hore go tla ba le tlhakisetso ka jeno ya Valentine. A go e hotle mo mamedi a utlwe mo.
Ma Afrika borwa. Na kwen ena e ona ha ya rona le lefatshe ka kakaretso di wetsweng ke sewa sa coronavirus.
Hari babaleng re duleng ka malapeng re tlokomele re tsebe o dula re bolokeile
ngwane suye hari qobeng ntho e ka etsang hore re iphumane re fumane tshwaetsena ya corona hari baleheleng ntho tse ka re bakela mathata coronavirus a sepapadi E yabo a se papadi.
Nete fatsa ho hlapa matsoho ha o gafetsa gafetsa. Ba ke ntsa metsotso le shume mabedi. Ho qoba a ta hatswa etso e.
Hopola, dula o sile sebaka pa ke ntsa hao le motho e mong.
Ha re mamele mmela wana le dipehelo tsa lockdown. Tse beilweng ke mo presidente wa naha, Ntate Cyril Ramaphosa. Mmoho le matona a hae ho lwantsha kokwanahloko ena ya corona. Ha re ipaballeng, re tlhokomeleng.
Mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM ke Skuza Bell ngwana bo Regina Bell ga etsedi ya Petila Bell kopana le nna moqobolo o mong long wong le sonta se 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 seng o kia lwe ha ta di ansa o tlo ka ora le shimele metsime di mosia re fitela ka ora ya bra
ho tshala ke batlana le wena o palisa ya pelu ya ka ho o o tshala ke le kobogo boki ya ka pasela ke mesi ya foro ke ya lela me ho so na ke
Majisto wa yotla monate monna ka le le mela ha iso monna o teng le wena mo Facebook, Twitter, body Instagram. Sheba microphone wa o monna o nyolla mo o tsebe mona ke Africa. Re shebe. All right. Di mic tse di a tshwaneletsa ka kwa mogotse.
saka kwana dipile haholo skuza sina tsamona go tla dintse di thola di tsama di thola
e for on go sabisa on
for so on Facebook ke
mola hlelle microphone wa ne he
ona is beautiful opa
opa e Facebook ke ma
Facebook ke machisto gisto ma shwai
oh ma shwai
e ntate
all right
you'll find me
ke Facebook fe
e ntate
all right o rwa tla pine ngwa hape ngwana mbe wena Valentine week tika joang go tsi bo ka reng go ba mamedi ba tsebeletso ya lesedi ka Valentine
ke kopa ba ba mamedi ba lesedi FM on this day of Valentine.
Oh yes,
ke letsatsi la ba ratane ratana le tshwaganeng ha monate le rekelaneng dimpho le sunane mbe bamba sunana.
Okay, majisto.
All right, excuse me.
Je appelle ngwe ngwana mme.
Okay, ngwana mme.
Nyolo nyolo ari malepa.
Thank you. Oh. Jo. Jo la busiu, jo la busiu.
Yes, yes. Emuna. What's the matter, Joanna? Good.
o bina ka sesotho tjena majisto monna o re o lokopokopo wetsa jwa
ke lokopokopo ke ya koposela ke metsi ya fogo ke ya lelemela ke lebolang ka dikgaowa digo
apo o tlejola ka obina mogotsa apo o tlejola ka obina o re wetsa jwa
Kilikobokobo kiyakoposela Kimezi aforo kiyalalamela
Ay, majisto!
Kilibulanga tchawadikotso Kimabele Jolokabuzuwe na Kilipulanga tchawari koto Kimabela kiyakara Kishoka mochona ki Oye wera Itu Jolo kabusi
Alala alala Bidiye sani kai no No kons Bidiye sani He muna uro uro kumu
Kimezi afo Kiyalala mela Kilipulanga tchawari koto
Yes.
Kima bala ki akala ki shoka mutu kuzum 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 kuzum
bala. Right. Wow. Yeah, but huna li pina kile ka kibatar kuale ne. Obajole na ko etlo repetetsa jwale.
Okay.
Ntabila holo mer labuile ha holo ho nonkosi r labuile ho sta chalale r labuile ho Semito lo hoena majisto re lebile holo re tsabeletso ya le seri FM re thaba holo ha re kitika tsena letsatsi lena la lerato
a le boanke
nna ntate ke le kengwa e bina ya kana ke mantate tsepotsula
ho jwa lo ntate
ha ke tla o bona re le bane le sotho kana e tswang pina yo
house of the lord
house of the lord mona ka re kwalla ka yona fela re tsa maemo go
tsi ke kopa ho le kwalla ka yona fela ke kopa ho fitisa molaetsa nyana o le mong fela
yes
scusa le ba mamedi ba le City FM I'm working also on the new project with PJ Powers
wow yes. really
yes
okay
and that if Francis Muleso
okay
and Asanda Bam
hey.
yeah All so right. the project is coming well is coming very well hey. We just
sorry tsang litlwetsa pina ka palitlwetsa
serien sentate ding seri shootile le music video is very beautiful re go itlisa SABC e ba palo e the producer ke
no e tlatla mona ho nna mo ho tsie ho nna mo
e tlatla ho nna straight
in that
so
PJ Powers
PJ Powers
okay
Francis Melusi
okay ibi swang pina
Tando Magic
Tando Magic
Tando Magic
I say fedile ho tla itlisa re go ho tla tsebeletso ya le city
ke le buile a ho lo ntate so there's a project that's other projects that I'm working on I will bring them ho ena o tlo bapalla ba mamedi ba le seri FM
re bulela ditsela re kene hengwe na o morena
tai re bulele me ya corre cane re kupa ku kena la pela mu Ribulele minha correcana Recupa o quena La pela morena In the name of the Father We want to enter In the name of the Son, we want to enter. In the name of the Spirit, we want to enter. We want to enter the house of the Lord. Ribulele minha corregane Recupa o cana La pela morena Ribulele minha corregane Recupa o cana La pela morena
Oh yes.
Thank you. Raleboa, Magisto.
Aleboa nke nata skuza.
All right. Mamedi, what's up with it? So, yale seri FM. Re kwala jwale o tlantetse tsona jwale 0891101111 ha rutlo rna ke maula ka tsangwe happy 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 Valentine's Day ho yena ntse tsona jwale 0891101111 ha re o tlepina ka mora mona re keng ka me hala lona
ma Afrika borwa nakong ena eo naga ya rona le lefatshe ka kakaretso di wetsweng ke sewa sa coronavirus.
Ha re ipabaleng, re duleng ka malapeng, re itlhokomele, re tsebe o dula re bolokehile.
Ngwanesoe, ha re qobeng, ha re qobeng, ntho e ka etsang gore re iphumane, re fumane tshwaetso ena ya corona. Ha re baleheleng, ntho tse ka re bakeng mathata, coronavirus a se papadi. Eyabo a se papadi.
Nete fatsa ho hlapa matsoho ha o gafetsa gafetsa. Ba ke nsa metsotso le mashume mabedi. Ho qoba ho ata ha tshwaetso ena.
Hopola, dula o sile sebaka ba ke ntsa ha o le motho e mong.
Ha re mamele melawana le dipehelo tsa lockdown tse beilweng ke mo president wa naha, Ntate Cyril Ramaphosa. Mmoho le matona a hae ho lwantsha kokwanahloko ena ya corona. Ha re ipaballeng, re itlhokomeleng.
Mme yo sabeletso ya le seri ya fama ke skuza bel ngwana bo rajina bel ga tsedi ya pheti la bel ko bona le nna mo qobala o mo lo mo ngle sonta sa se le seng o ke alwe ha ta di ansa o tlo ka ora le shimele me tsimedi mo siaru fikela ka ora ya brao ya dansa tete ri akwara ho mo dante fela sonta ri ketlile mme no go bona di 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 kana le khetho ya ha o jola ka mme yo sabeletso le seri mo ba pala mpila tse saru tso ni tata jole se fe ke tsamole mo se fe tu ho ha mme la sabeletso ya le seri ya family skuza bel ka po ngwana na
Le CDI FM Ke molelo
Halala Dumela mo mamedi ke tuli baby tulona moletsane ka sebele mamelane nana ola mathimalodi mantahuisa la bohlano bekeng Mona waituta profa lesedi le boithabiso o tloa ho renya borobong ho fitlela ho renya le shume le metso e mmedi kwa bana le nna hona temo
lesedi ke molelwa
Bonati breakfast show Monday to Friday half past 6 we are 9 o'clock
Ebona bro la thosa le bathu kada manje ukhlela labo hlalo jalo khasa julo khaitsi ya ka o tlosha monate the biggest morning drive holy city
eh la o se le baletsa di papadi tsa